Jewe nk'umwe mu gwaruka gwifuza guteza imbere igihugu ciwe eka no gushigikira umugambi wa nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi yuko kuboko kose kuja mu kanwa eka tugafashanya mu gutezanya imbere nivyo narashigikiwe n'abagenzanje bugwaruka twarashigikiwe na Fondation Mariam Imana ibahezagire hasigaye ko dushikirwa na mwese mu bishoboye duhereye kuri nyenicubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi hamwe n'abamufasha mu mabanga yo gutwara igihugu kudufasha nk'ugwaruka gutera indi ntambwe eka no gushigikira urundi gwaruka iyi ni radio twahisemo gushinga ariko hari byinshi tukibuze nyenicubahiro umva marira yacu udushikire nk'ugwaruka kugira dushigikire urundi gwaruka na cyane cyane ko turi kumwe twese birashoboka
Broadcasting around the world. This is your number one internet radio station. The music you love right here, right now.
The station with the best music.
I love the music.
Best music.